our DS for life.
Umdlalo ophezulu weDraughts ube South African champion for iminyaka emininzi ungekho mntu uyithatha itayitile leyo kum. This year ngiba ndithetha ngentsha ndiwine i-US Open kulo nyaka kwidlalo eCincinnati eOhio. Lo mdlalo weDraughts ndiwuqala semncinci kakhulu, ndiqala ndikabo 7 years old ukudlala. Ndiye ndabalasela ke esundikhula but ndibonakale ndingabo 14 years uba ndingumdlalo ophezulu ngoku. Ndiye ndanyuselwa ndadlala ku-A apha eklabhini. After ke ndiwine iklabhu itournament ezininzi apha, ndiye ndayirhawutini ngo-96. Erhawutini ke bendisitya wonke umntu phaa. Kuneeplayers ezininzi ke erhawutini, idlalwa everywhere erhawutini iDraughts, kuma middle lanes, every district eSoweto. Uphumela nge-East Rand. Ngo-1999 ndiye ndadlala ne-world champion apha, the current world champion apha eRhawutini. Ndayitya ke, although it was a friendly match, but ndaye ndafumaniseka uba no, really aba bantu badlala kwi-internationally bakwi-standard sethu apha ekhaya. Ngo-2001 ndiye ndadlala international draft test apha ekhaya. That's when I earned i-Protea colors. Ndiye ndadlala no Hugh Devlin wase-Ireland, eberengu number 2 ngoku. Ndiye namtya kuloo match leyo. Ngo-2007 ke ndiye ndafumana i-break yokuyodlala e-USA, i-US Open. Bendiqala uyakhona ke e-USA ke. I-tournament ibidlala eLas Vegas. Because bona bengayazi uba ndile level efana nabo, bebenjongela phantsi ke. Ndiye ndabatya ke bonke ke, ndaphuma number 1 phaa eLas Vegas ke. Then ibhodi yeworld, iworld checker draft federation, baye banivotele uba no, mandikhwele ndiyodlala i-world qualifier, which i-winner yalapha ngoSeptemba kwasemveni, i-winner yalapha idibana ne-world champion ngo-2008. Ndayiwina i-tournament leyo. That's how I earn ile ntoza i-grandmaster status, which is the highest apha kwiDraughts. Intle kakhulu mane, akwazi ubuya ngamva seqalile. And into endiyithandayo ngayo i-smash itself iDraughts, ikhupha laya kumzekelo kum. When I started playing the game, when I went to kuyo, I'm a gangsters, yonke into nje, but kalo kamla di Draughts, azange masacinga ba kine no yenze ngenye, because iyandithatha yandibeka ecamkwayo, ndaphuma kwinto zonke ezilapha esitratweni. Azange ndibe nakwinto eyi-1 erong endainvolve kuyo since aqala lo mdlalo lo weDraughts.
Ndake ndawuyeka umdlalo weDraughts, ndazibona uba ndingena ezintukweni zobustoti. So lo mdlalo ndithi ndawubulela umdlalo kuthiwa ziiDraughts, undikhuphe ezintweni ezininzi zobustoti.
So ndaye ndibona uba iyasebenza nalapha kum nje uba ndifunda apha ezifundweni zam, uba ndicinga mosacinga mosesidraftini.
IiDraughts ke zi-professional outside, only apha ekhaya. And I'm surprised uba ugovernment angenzi into ngayo, because iDraughts to me ne-matches ziyafana. Both are played i-64 square board, both are game of mind. Ndiphinde ndicinga uba mhlawumbi iDraughts ukuba ingathethelwa phantsi, because idlalwa kakhulu ezilokishini, because you can play iDraughts nangamapaniki oodopi, iziciko ze-cold drinks. And i-chess idlala zii-whites more than i-blacks. IiDraughts ke ifumana everywhere kwi-township. You can go to Soweto, you can go to East Rand, you can go to Mdansane, you can go to Cape Town, eGuguletu, ePhilippi. Uzayifumana everywhere iDraughts iyadlalwa. Lo mdlalo ndiwufakile ezikolweni apha, because ndiye ndafumana omnye umlungu overseas ngo-2007 wanika 50 balls and pieces uba ndimxela uba nale idea yofaka ezikolweni. Then I take ezibhoo ndasakha izikolo, ndafundisa ezikolweni. And I've been trying to get umasipala, umasipala or i-government yam, especially the sport and recreation, because bathi banazo izinto ba, but they can't give me izinto ukuthi ndi-continuation naloo nto ndifundisa abantwana, because nam uthi idea yokuthi bandika opportunity ndiye kwi-juveniles ndiyobafundisa iDraughts phaya. I know iintwana ezincinci apha ekuhlaleni ezikwi-crime, because azinanto kwenza. If i-government akandika advantage, because ingena kabuhlungu into yokuthi ndithi ndingulo mntu ndinguye, abe ugovernment wam ejongela phantsi loo nto leyo. Kumazwe ngaphandle ndithathelwa phezulu gqithi kuma-Europe, everywhere. Ingugovernment phofu wethu wanibamnyama kunomntu onjena. because if when you white from the whites, you were being supporters on both sides. You know, umshop and umdulo na utalented being supporter party. But a very self government, I was going to see the intelligence campaign to better the future of Bandwana abashala location. Ezininzi kakhulu ke ndizivunile imbasa apha kangokuba ezinye zidlona ku-50 ndizivunileyo apha ekhaya kangokuba ezinye imbasa ndiye ndapha ndithe kandifundisa ezikolweni because I couldn't get i-sponsor for abantwana to present nge-tournament i-winners ndinakhontributha ngazo ezinye for abantwana ba-encourageke nabo baqonda uba shini ndiwine into ndandenzeka ngee-medals nange-trophy kubo
uba ndisesidraftini ngqondo yam iyaphola ndonwaba naba ndiphume endlini qumbeka ndikho rayithi xa ndifika esidraftini mina mandilambi nolamba ndiyabulela nobhuti bhuti lubabalo khondo naye iyandifundisa iyandiboleka nencwadi so ke ndiyathemba uba in future nam ke ndizofana naye ndiphumelele esidraftini
ndikhe ndidlala mhlaba xa ufika nalapha ndaweekhepo yomistake yakhe Simple trail. Okay. How's that going now?
No crown. Nabandenza ntona ingathi le mpilo le ndiyiphilayo mna ke ngoku ngoba ufunda uphepha so uyaphila ke ngoku lo mdlalo udlalayo.
My favorite move ndicinga uba bathi bayithiya igama overseas the game le yi-duo die because if ungenile kulaa game nam uba uyafa or uyaphila. Peace.